Utaalo wa shule na wajati nyuma. Kwani wao timiza matakwa yetu zinapokuwa shuleni.
Shukrani za dhati ziwaendee kwa kuwa mjachoka kutufadhili.
Until the morning. It's done.